was here, and I got this in the admission. A father shall Tine bayazala banyo mama Zinjinga nefaye ngongo Ankata yunga tine bayazala banyo mama Zinjinga nefagukumu Muthu mtano mundu Yeyufana no pions Yazu maturi hana Muthu mtano mundu Yeyufana no pions Yazu maturi hana Gazeli sen yutuka eselo puchelwa ndim Aunene gazeli sen yutuka eselo puchelwa ndim
Umusheba komtolungu wapi masubini
wena ngatukeza ngeyo kathi ndombi
Umusheba komtolungu wapi masubini
wena ngatukova ngeta no no Wena ngatukeza ngeyo kathi ndombi
Wena ufanela nobiyo
Awubeka mashi yakho
Yazi ufanela nobiyo
Awubeka ipondini
Wena ufanela nobiyo
Awubeka umlomo wakho
Yazi ufanela nobiyo
Awubeka ireza kathi
Ubuhle bakho mntana wami
Nezitsayo nezimnandi mina ngistock suti sabantwana yogeda ngikhambeke kwajabule emotensini noklama bathi nangu Dr. Love ngumalunde emahlabathini kwagcikazi okhalweni kadoda kayihlekwe ngoba iwa namhlanje ngakusasa iphinde ivuke ngihlaba nendobedi amakhandela eshambulike kwakhala amadoda ngithi gqokisha tala imhlophe weslovers uphuza ikhofi uye ukhetha umngani inkomo kaqhiya Wenyawo ziyebana kodwa izinqe ziyancisha Afakashele mthatha ungabona umuntu engimthandayo Ankatha lungathini bayazala abanye omama Zinhlinga nefa yengqobo Ankatha lungathini bayazala abanye omama Zinhlinga nefa kukhulu Muhle umntana omuntu Yeyufana no pions Yazi ngathi urihana Muhle umntana omuntu Yeyufana no pions Yazi ngathi urihana Awunene gazeli Hlenge yuhuda Eselo puchelwa ndim Yazi uyafaneleka Mayise gqokile Umayise shayi bondi Awi hairstyle
Wena ngatukeza ngeyo kathi ndombi Wena ufanela nobiyo
Aufega mashi yako
Yasufanera noria
Aufegi pondi
Benufanera noria
Aufegi